Ripode moko mosebedo ka wayudo kawuok e moko kuom apise mani Kwana, achiel kuom gi en Auditor General kaachiel kod Controller of Budget, wacho ni Migori County en achiel kuom counties mantiere kod accounts mang'eny mag bengi. Chik yie dwaro ni mondo mi counties ti kod bengi kata bada gulu mar bengi mar Central Bank of Kenya ma ng'iyo kaka weche mag chudo, golo omenda, approvals timore kokalo IFMIS. Ang'o momiyo ma betie?
Mokwongo adwaro nyisi ni onge chik moro amora ma Migori County oketho e yawo akaunt. Onge chik moro amora ma Bungoma County miwacho ni mang'enygo oketho mar yawo akaunt. Gima Auditor General gi Controller of Budget wacho, jogo duto wacho ni accounts go ng'eny ahinya manyalo miyo gi pek e nono ka pesa otiyo marach. Ing'eni yawo akaunt en gimoro achiel. To tiyo marach gi pesa en gimoro mar ariyo minyalo nono miyud ni akaunt cha to nitiere kaka itiyo kode gi pesa marach. Ang'eyo ni Auditor General kata Control of Budget nigi pek nikech en gi jotich matin mar ng'iyo mano. Tadwaro nyisi gima timore.
Kapok inyisa gavana, un kaka county, unbe ma miyo upek nikech kuom ranyisi kibedo gi accounts mag banks 200 kuom ranyisi, kata wach ni gin 50. Donge iparo ni ma nyalo kelo yot rony kod omenda mag jopiny? Mana kaka Control of Budget gini ni kod tong.
Kanye mabiro, gimomiyo yes. Napimo ni mano, aneno ka ikete e gazet kata ikete e mbaka mag TV ni nitie illegal accounts. Onge gima illegal. Kitimo gimoro ma illegal, polis nitie ka mamaki ama kago pingo idhi. Isewinjo ka gimanyo ng'ato Migori kata Bungoma ma gidwa mako ni oyawan account. Oyo. Gima timore, accounts mang'enygo wayudo wan wawegi kaka sirikal masani, wayudo ka sirikal ma Migori nigi accounts already sama donje office 208. Wan wasemedo mana account about 12. Tadwa nyisi gima kelo accounts go. Wan gi facilities mag thieth ei Migori County, facilities mag thieth 157 kapok amede mwayawogi. Every facility oyawa small account. Ineno facility? Facility inyalo yudo ka nitie facility kaka sani wan go tacho ei Central Sakwa kacha. Inyalo yudo ka wan gi facility miluongo ni Benga mwadhi yawo ei South Kanyamkago. Inyalo yudo ka wan gi facility aila manyocha wayawo kamoro ni Wangira Bose. Inyalo yudo ka nitiere facility manyien mwache manyocha wayao suna. Facilities go gibedo gaga account.